Tisha andi ma programa ngo yokucibirembezo uje ibintu bikenewe ngaha munzu uwe ntabyukene ntabyubona
none wowe wari wantumye ibiki
era gutumye ibiki
wagomba nje
wagomba je none bikenewe ngaha munzu uwe ntubibona
none hakenewe iki
hakenewe iki mbe wako wigira impumyi umenga ntubona ni ibiki
je ni igira impumyi
wewe wigira impumyi umviriza rero ndabikubwire nimba uri impumyi utabona ibikenewe
eh
urabona nta mavuta ngaha hari amavuta yo kurya urabyumva nta munyu urabyumva nta sabuni ibyo byose nibikenewe ngaha muri uru rugo
ibyo byose nibikenewe
ikitavuzwa rero ibi ibyo nkeneye nanje urabyumva ibyo nkeneye amavuta yo kwisiga jewe singira namba urabyumva
jewe urantwenza
akarato abandi barambara n'udukamba mbiri muga jewe umenga sindi umugore wawe ntubibona yuko nanye ndabikeneye none karashizingani karashizingani nkenyere njye ibitagira umunyu nibitagira amavuta
benda kubaza wowe ko twirirwana nga tujana gukora tugatahana none uwo munyu nayo mavuta ugomba ndabikure he wowe ntitwirirwana none amafaranga acava
ntabivunika vy'amaboko ufise
ibiki
ibivunika vy'amaboko ufise
ibivunika vy'amaboko
none
none nyamafaranga va muri nyabivunika vy'amaboko
nanga amaboko ufise yo gukora
wowe ntitwirirwana gukora none
ikitavuzwa cyocyo n'impuzu urabona ko ntuzisigaye zisa si barase kamara maza kubona ndengana abantu bakifata ku mazoro ngo ngende ndabanukira ahasigaye ngo nafise umugabo naha ndi ufise kirofa cy'umugabo ngo n'umugabo
je ndi kiro
uri kiro
n'uburu musadi
wewe uri kirofa kandi uri umusadi
je ndi umusadi bazi ko nokwereka
unyereka nkande je nta mabako ufise
yo kugira iki
gakwera
yo kugira
warambonye
umwe ngo nta
arikera
nge mifuni ahubwo nda
urafise mifuni ivuni nyene
wasaze wese sigusa
nasaze nkanda ariko ni urumusaze ni umusaze ushashaka kumera nk'abandi bagabo bafata neza abagore babo
we twirirwana kwisuka turatahana ayo mafaranga ngo za jeno yakura
mwaba
ego reka nzana kugendana nk'umusupe ni pantaro nabiko
ugendana jewe gaba musaze
mutana kamara maze
ko barakaye nibika
aho ntarakara
da
n'ukuri
umugore yasaze
mvirizada heda uyu mugore urabona je turazindukana tukaja gukora tugatahana turirirwana mugabo rero nawe ngwe mama mavuta yo kwisiga ngwe mama yo kurya ngwe mama imyunyu
e mama ngo ntabitenge ngo agira ngo ntabiratagira none je no bikura he nabwira kuri myumba ati ukure myinshi ushore ngo nimve ngaha ngo nomoke ngo nje kubirondera
hemuta karashize ingani byo niko ndavuga sibiboneka nta karato nta mavuta yo kurya nta mavuta yo kwisiga ikintu cyose ubu abantu basigaye bafunga amazuru ngo ngendana nukiri nzira asigaye ngo nafise umugabo
mwana rega ibyo umugore avuga nibyo umugabo ni waronderera impuzo umugore akarondera nikimutunga we wishinga kwifugutiza ngaho ukareka kuguza gucingero nk'abandi bagabo reka twebwe abatama tugube muhira hampande y'abatama kazi bacu nyumviriza mwana
sa
abandi bagabo baragenda kuyarondera bagapagasa bakambika abagore babo bakabagurira amavuta none wewe uzoguma ngaha a reka kunyare
nene gaje
wewe ni wo muva haruhande ukagenda nawe gucingero ukamuronderira ibyo ashaka mukareka gutera induru nk'iyi nduru muri ko muratera ngaha
nene gaje
iyo tike no iyo mora kuko twirirwana
ndacari kizigenza muri uru rugo
akagaye kiwe nako
none
genda gaya dawe
iyo uza iwanje kumbaza waraburi tike cyo kugenda mugabo rero wishinye kwifugutiza ngaha a hamande nyumugore wawe enda mbere ndaguhitike
da urakoze nuko
erega muta Na wundi yo habona atari wewe. Ugaba mahera ntuyatwara yose. Ibihumbi 100 biri byose.
Wumvise rero. Aya ni menshi rero.
Atari menshi.
Reka mukaza. Harimo itike. Hamanu kurondera ikizomubeshaho. Mu gihe atazobararonka ahakora. Nawe wa muhungu we. Ndi waronka uzozura murungikira. Hama rero ukenyere rero uronde rugwize. Uzoheza duje.
Tugende ko yokire mu dusanze mugaye.
Dari ya mutugo
shikoma.
Ngira ngo ndi mugaye.
Dusanze hukaye turamurindira. Wagiye nko kwahirira bitungu inka. Bipo.
Nanaho hakingiye
ni kwana zimisi gashaka duhenda. Ngo radusange yotugiye gukora. Rabaririnze lirenga tukinda dutaha tutamubonye nawe baze kwari kwahira
cyangwa sinze yagiye numbaze none gashati umugire gute ko muno menga gomba bikinani
yabaye kinani yahejeje ntijya yejo ngo ngiye kubazanira umunyu ngo ubunyene njiye nyaruka ntiwabonye kamwana njingere turindira tugahebura masa gahera mukayi tukahapa tufa kutapa nyangi bitagira mwakunyu tukahapa tuja kujama ndiyagiye gutabugomba buce akasiga yariko inkoko bukikabika je kujya muntu nukuri ubu yanteye amakenga
mvuri tanda kobarire wewe kimwe gusa neyo ntituve gukora ngo twinjira mu nzu wewe uteke injya z'abakozi bejo ama nanya simbenza namazi nawo niyashaka araza none urafata inkono mukubite none
nza kumutorera abagabo bamwicare ko bamuhanure ego kwere
ariko nawe uratwenda
je ubu nishye cyitwaye hogiri ho mwana
cyo cyo mbaze kinzanira amazi
ho gituciye mu
nawo tusiga urateke injya urazi ko cyo dusaba
ko misariho ngoma niruhukuriye numva narushye nukuri
ariko ndimije hamwe
Nubu ngoma nchenshika ndabishingagira niko nyina ari yimvura mugangi hari gihe itagwa nkenge ndabishingagire hanyuma ibindi navyo ijya myumbati arejo ari hijya yejo tuzogenda tuyisorome hanyuma ndayivundike ndayanikire nukuri ntuzogira ikibazo ukabutararonka kazi uzorungika nukuri niwe nzoha ubufu
ikindi nacho urabona ajya amafaranga mutama ya mpaye naho ajya wari kuvuga ngo ndaguhe ngo nabitanu ahubwo rero uzoca ufata inyubako irya myumbati uzoshore na mikenya utuvuta two kurya twotwo nazi ntituzobura
oya nta kibazo gye nzobimenya nta ngorane kazima kazimu nsize mu rugo hanyuma rero ugende ugire urugendo rwiza
oya ni sawa
imana irakubona
noneho ni sawa
ego
nubundi ni we ngiye kurondera
ego gusa mugabo ugira urugendo rwiza
uri cunga wizikame
ego
na jewe ndazi mukama niwe mukuru
ego
ni sawa
ego twese nuko nyene
sawa
ego
eh
ngashinga ibikogwa amangenda nta nacishije nakakubuza imbere y'umuryango amugira nuza yontwa yenda nkuri nari bwagira ko nanirwa no kukubuwo mu rugo rugenda rugasiba ukamera ukurukana ngo nta urutahamo
Amahoro.
Ewe kaje ukimbira nagira ngo urambeshe.
Oya. Jewe.
Eh.
Yo. Nyaga amasigara cyicaro.
Nukunda.
Mbega yemwe. Noza mvuga ngo iki nje kukuronera. Erega hahutekera ugiri urukarango amaturye.
Yego cyangwa ariho ntihagira n'umuntu akubona.
Ngo gasome ho ndabona ntukiboneka. Nemadi misi ndakurondera nka guhebuwa.
Bari ukitse misi ndonde.
Yego.
Ega umwanya mbe uranze. Uranze ikogwa bihariwe muhi. Ni byishye n'umuyoro.
Ukagira ikogwa mubura n'umwanya wo kumwe gakije gaha gasuguruka impene narakari.
Yego.
Abuna cyane ndahagura mu ingurube ayasigaye nayo. Niyo yanakurondera ntusome koko nawe uhora unyibuka.
I'm going to go to the house.
Hasubira nkabaza nkumva ngo sihure. Baganze bagashaje none bizohava bigenda gute. Umuze none nakene siga ntumye ntibaze kukubwira ze kunsanga ino nyene.
Urazi gituma. Bash, ahubwo none nina navyutse ngenda. Burya nuko nuko sanzwe nari njenga.
Ne wumva ndakubeshe.
Urumva. Jewe ndabura umwanya wa mpungwe. Urazi gituma mbura umwanya. Nze ko nifite abavyeyi bigereye mu zabukuru. Ntabitayo ngo ndabafashe. Yega nta wundi yo bafashe.
Ibyo birumvikana byo urabona bariko barakura.
Ee nabajya uko ntibashobora kugwisaturira. Amazi yoyo urya mushikanjira ashobora kuyavoma. Ngahari ibyo sanga dashoboye. Nkukurima wenyene ntiyo rimya wenyene ngo babe. Irga hajya muhungu ufise ababyeyi bakuze bageze mu zabukuru. Byiza wo bitaho kuko nabonye hajya mu kukurera baba baracumukuye.
Ehwe. Neko byose ukumubikora wenyene. Ujya mwene wanyu ntacyagufasha wewe.
No mwene wacu.
Eh.
Ya mwene wacu ujya mpungaragoye. Ikigaba. Yego nifite amazi yoyo ujya mushikanje arasimba akayavoma. Amushikanje na urabana ari umwe n'abanyene. Wapi biramugora hari byo adashobora.
Neko
urabona ko cyane yoje ugifundi cyawe nyene. Wari me wenyene. Nibyo ku.
Eso kirumvikana.
Kandi hagiye urabona nk'abantu n'abavyeyi ufise abavyeyi muhungu. Utabafashije namaze kugira mu zabukuru igajya uri kurasanasana abavyeyi uri kucingero kuko nawe abiwawe warabyaye nabo nibo bagaruka bakusanasa
ivyo birumvikane ganakewe amanyama wumva bikwerebona hajyanye muhira bataraheza gusohoka hakiri benshi kandi wabonageho navyeyi biwanje ntibarashika mu zabukuru
niko kanyaro kawe hari umuntu yanteye inkuru Ningu mugani mbere yanciriye je nico gituma nguma sanasana bavyeyi. Umva hari umugabo mutama yari yaravyaye umwana w'umuhungu. Hanyuma wa mutama arasaza. Uwo mwana w'umuhungu akazaragaburiya ku nkoko ishaje se wiwe. Mugara uwo muhungu nawe yarafise umwana nawe nyene. Yavuye abafise umwana yaravyaye. Wa mwana we nawe akaguma araba ukuntu bagaburira sekuru ku nkoko ishaje. Inge muhungu sekura we wa mwana wa muhungu ariwe mwuzugura carakabika inge rewe musewe na wasaza nageze kwa mugaburira nawe aca muzanira kuri kaka koko gashaje wa mugabo ngo nta niso ni kungaburira kuraka ugenda akakugaburira ko kubera nabona ngo nasoko ngo ariko bamuhako ariwe so wa hajya rewe abavyeyi nukuraho neza tukabita iyo bashe bageze mu zabukuru
ahubwo rero Tuva wewe waruri mu kazi kenshi. Erega je husanze nakanyota kariko karapunga ka muhungu sije kimwe nawe. Urarabukamye bakongere. Cyone ne naguhebuye buye. Cyane umva kanyota kariko karapunga.
Oya. Ntiwiguranye ngera.
Yego.
Ndafite ingora ntambanye mfise wo kunywa.
Ingora nikubuza kunywa nyabaye.
Wewe sina kuishinji nzoga. Wewe sina kwenda kubali.
Hey.
Yeye mwa hivi ndo na vewe mwenye na kodi. Mwa hanyo nengi hivi tungwa pida mutama, hivi la hariki.
Hey.
Nicho niki ndo na vewe mwenye na kuri kilani.
Hmm.
Nicho ni tu mangomba ngeende, hivi ndi na chotzo nyengira. Nejo na angora. Sina kuishinji nzoga, kandi hali hivi liko bilapfa.
Mbega nuzi.
Saa.
Hivyo nivyo wazi ndu temi.
Nolewa gomba zi ndu kekuki, mziko na kija kuri majewe.
Mbega nuzi kona rayu busa.
Eh?
Nuzi kona rayu busa.
Wewe, na kugizi chunyi busa. Mbega nuzi wala yutu gizi wiki. Ukaduhe ndatikuwa nungana wanje. Ngubie kutuza nila gugu nuzi nyangumu nuna mafuta. Tukalindira kanuze kuza tugahebura igicugo kikaniha tugahafa tusa kutepa nyango tuko dushoboye tukalinda tugera no kujyama ahubwo mbwiri yo waraye
nande mwarangaburiye ngo ntawe warayibusa nabiri iwanyu
kandi muvyahindutse gute none ko bitahora bimeze gute kare nta mu twahora tujya nta mafuta twahora tujya none ivyo byo ni wiki ubwo bwenge ubuzi nkande
You're going to go. Kuri bisa nibiryoshye kandi nkuko mbona umenga ntibisaba inkwi nyinshi. Ndira bisa n'ingoga.
Odi.
Eh.
Oda bonga.
Karibu.
Eh.
Yego.
Mahoro neza.
Ni wowe gapo.
Aha, ni jewe nyene mahoro mahoro. Eh nyakira ari huri bwishinge kunda.
Eh, uje nga.
Eh, aha.
Ari kigo.
Eh.
Ibyo se ni kwanje.
Yego.
Karibu none ngaha nuko yego ndabigosoye ndakwa gatebe none.
Oya ntacu. Hama rero bwo butumwa ni kwawe. Yego wa muntu wawe yakwibutse.
Ipo.
Aha.
Nane wambone yakomeye.
Basharaho. Arantuma ati yambubwishi cyane. Ngumunda mukirize. Ngumungwire munda. Yewe ibyo bintu ntanumye. Nibyishye ndanabishobora. Mugabo aranezerewe kweri kubona andose. Kugira cye ndatukuzanira. Bwarifuje kuduga mugabo kubera ngo bayinabuja ngo ntibamworohereza kugahemba.
Nano mbonera isaho.
Yavyibushe kadi.
Eh?
Nubwo yarafise inzobe uho yarongerekanyeje sindakubesha naha ubwo nazo tumubona nazo
none ngo azoza ryahaye
oh yambwiye ngo azoza nk'inyuma y'amezi nk'abiri cyangwa atatu
eh
yego buri hangana
ariko nawe
indamutso
oya nacho
ibiramaze niyo nivyo byantumye nivyo
none uzosubira ryahaye
jewe mu bisanzwe Jesse nzote bintu Misi tatu niyo bampaye kazi.
Eh.
Kubera ngo ntawe ndi mukoza hari.
Basha nawe uzomubwire uti nukuri. Nawe naragukumbuye.
Yego.
Naragukumbuye gose.
Eh. Mega yemwe ntibishinze ku ntere nkuru. Era gahari ikindi kintu yari yandungikanye.
Eh.
Hari aka note yari yandungikanye. Ngo araba wifashishe mutundi tuntu wobukeneye.
Nukuri yakoze. Basha.
Eh.
Aha nukuri. Arakitse neza.
Eh. Hari abandi bantu bantumye ubutumwa.
Yego.
Nagahindukira ndazagaruka bihiye.
Ha, yamara inzoka iyo yigoroye. Nigaruka nokurira bizi.
Nakabayi.
Yego murakoze.
Ndiye niyambanye meshi kweli.
I'm not going to be able to do it.
Wewe amuzanga ubanza kugacupa cyangwa ubanza kuri nkenego
naje ngambere ko ndaraba amadeni ufitiye erega mugasiwe wenyine ko ndarabi
hanyuma
sabwe
ucumpa n'intuze namavuta
eh
ari bindi ukenera
no munyi
eh ngo numunyi gwara ukeneye
eh
na sauce tomate
gira ningoga
yego
gira ningoga reke imvura iraguye ntiyavinyagi
ubona yewe ufumi ikabanya
no kuteka hakirikare
yewe
sa
ufumi ikakunyagira nazo kuri uto yikeye
I know you gama
uraraba mutama jese ni he Dewa menga je iminwe yanje
ko
yamyapi eh Ubuze intoze umunyu namagute
eh umunyu namavuta
mutana ntavumwe ko ari deni
oya si deni je ndakuri ha mafaranga
bese naza kuri mukene
ega bya bisanzwe bipimye je byose uko nama nabipimye umunyu ndagukoze mu niko mpimo ubufu usho sanga ari ngowe namavuta nyene ico kintu iyo ni nusu tayi nusu ya mavuta so tomato
ego
Tulare chumunani.
Akira.
If you sip your boga, when you can't even get a muta.
Eh.
Hanyuma
sa
ngiye kunywera kurondera handi kwantanze gufise
oya wewe ni sawa hemuta no hanyuma nazoza nzoko hewe koma nuri haneza nzoko kwakira
eh yewe eh makanda wewe wahaswe kugwayo
nahaswe kugwayo
wewe ukuje gukora ukirwayo iyo utahe no kurya
ahubwo nivyo washaka washaka kongwayo
kanyori wagiye ubitwaye
nawe wari wambariye ngo iki What one game week?
If that heavy and go on a chain do her.
That she will go cut the work of some bees, suka, naka, eh?
Then the judge of the Kaja has in the Kodakora. They don't go to Monikaruhi.
Becca, be up, go up, giving up, goes out, Zura, but they are so away. Gona maka.
You can look
at them here.
He was that? In that Mutaman is retiring up Goya. Bell was the other tabbing her, eat tabbing her. When will you go where you quashik?
No, nay. Koba ndi baronka mase wowe amasa hora guha nayahe none nkubu nakuntu wamubwira kakugabira ni inka natwe tukaraba yuko tworonka mase tukaronka uduta tukaronka hantu tuvuta tuza turajya burya ntubona abatunze inka ngene ingo zabo sanga ziteye imbere
ati na urantwenze yereka yega dawe yampa yareka ibyiwe byose afisa ni gwanje none ziri harya sindazibabishijisho byaza ngo hano tsisigi
reka kuvuga ngo ni gwawe Bwoke naniri hariya waje kuyikora ko ngo miyo nka ndayigurishe ngo hari cyo nkeneye. Mubwira guhishire ngaha mu nzu. Mubwira guhishire ngaha mu nzu ibegwawe utuzoza turayahirira twese. None.
Mugashe ntashareka kuzahira ngo nuko ziri hari.
Uya mugarabanza guhishire ngaha ndayibone.
Mugashe cyuvuze. Kurantibuye.
None.
Hewe. Leka nzomubwira ndabe ko yompa nimwe kweri nanje ntungire ngaha kugira ntabiri ndimwe
reka naje wantugire ngo ndiko ndagushwanira ndiko ndakubwira ndiko ndaguhanura
mbuga ntawe nawe wimbwiye ushavuye rero nyambara uko wiriwe kurima wenyene
n'uburuhe bwose ndabufise nukubera ndushe
none ko tari bwa bimbwiye uno munsi none uje unkarira gutyo
byari mu migambi byari mu migambi none nk'ubuho ugiye ko mbona wikoze
aha ngiye gutembera none amasaha y'abagabo yo gutembera kwa geze
Niko nabagenda witemberere. Mugurazi kuko ndakuvuga ngo uza kujya hakirikare. Urabona amasaha ntahiye no kwiruhira ndiruhiye. Ntuze kuvuga ngo natese bwije.
Bwije. Zaba ibinyaruka ngo ari byo teka.
Ewe. Neza.
Sa.
Uri nga.
Mugabo sindi kwareye mwitabi narakuhinze ndakubura
mbe buja naronse ubujyo nkabujya nariwe kwanjandwa ngo nja mu matabi nabanje kuja muhira mvuye muri cyo nakitse naragitse
imana irahitagira ugo ruhongore rwawe sha koko
yenge ewo muse nyene hariho umuntu yampakije kujya no kuri umushungu n'ucubaho muri naravuye muri nashikiye ku gacupa nk'uko nyene nzabona igipfa mutima cyo namba ari umukobwa namba ari umugore nzamaraje kunyisegekeza hampande nza numva ari hantu kiriye ngo nzomyamuta ngo reka ntandya y'umwe byamwihwetsa
gutyo nyene
ego n'ikizira
nakigira icyo bubaha
ye naramushwimuye none yandondera ku iki
mbe ndagutera inkuru ndagutera inkuru
naramuvumuye ndabutumura
urakabona umuvumuye ibyo byabuze najeje bundi twahuye n'umwana w'umwigema ngarani wiwanje ndamubona nari mve kugura utuntu njana mu yandi mwana nihagarara ndakwitumire muhira aratwenga gukwekwe ngo icyonyereka ko bamvyaye
tenda marama none gadisi we yirera cyo burira gohoye tutisubiye ko ngo dusubire ku ndero
simo simo birakaze ko ari bakubonye ko ari washoye gitungwa ku isoko
yego iyo bayari yaramfashije gukika kuki
wari kurabi umuhagasaya
oya ege si ibyo gusa nukuri nabikeme buba bakobwa bakiri batobata nukuri tate wanje ataki ataje hanura ke habaye
bakuye kurabi cyo buba
umukobwa w'imyaka 17, 18, 16 kumutama nkaje wakiyeje kango somya muta jewe ndumutama urumutama kunyubahuka nabo tubyara banganangana na base aribo bakuye gusonerwa gusumba utse oya
umugani wawe uti nta mushungu tubaho umurimo niko bimeze ubu utihanganye ugira umutima rugabo
nukuri mutama atagihanura atakibaye akazi karenze inzira
nugusubira ku ndero
rega mbega wamwe urarya ntugomba Mbiyo yindi na nyene ya abiranu. Nzina abagaburiranu. Zipfa kumbo na ehe nyene zishaze za zose.
Ega zirakuze imota.
Zirakuze. Aha zishaka rero ndazihubwatsi.
Naye ndibuhari.
Urahari
ndabubona nokuri.
Niho zirarya zirundi ntibona ko zimeze neza.
Mbega burya. Tureka kumera neza gute. Erega abana banje barazitaho.
Mbega gamabukwe. Ereka bajya barabifitiye umwanya. Je nta mwanya afise. Nta mwanya afise.
Umuronko umwanya wo guhagarara imbere yazo.
Ewe.
Ariko nyokuru nawe.
Mbega. Muri izo ibona ari nziza niyi.
Je we yungabira niyo nakira n'ukuri wo bukoze. Naho umpijya umpiye umpiri yiri kirabira. Nta kibazo n'ukuri.
Ubu rero. Ndakugabiye.
Murakoze Imana ibahezagire. Mugira ibyo mutanga n'ibyo musigarana n'ibyo muzohabandi n'ukuri murakoze.
Mbega mwibaza kuje birujewe bingyoheye. Mbega biriko baraziruka inyuma. Bakirwa barahira. Bakirwa baravoma. None bo kutabagabiye. Mbega iminsi maze nzingamiye hamuhire mbere y'umujyanga. Kwatacatsi kimwe ndabona azanira izonka. Ne? Mbega Matiyasi yiri kobera mushikiwe biri ko bariruka inyuma yazo bakarara bariruka inyuma yazo none ku urate gatumba uyu atikira zira badarimwe niwe guri kutangwe kugabira Matiyasi hewe wewe buca kumena uwo mutwe ntuzu ntabaze
Matiyasi ntiyavusa zisanga ngaha narazoroye
jewe rero Ngabiru shaka inka sizo bakuyi wanyu
ahubwo waraze gatumba urasemera wewe kugira ngo abada bawe ubateranye kugeza hiyo hose
abateranije
gute ababishije
mbisa ubugira inka ziracariho
usigarura mugabira ntabona
iyi ninka niyindi iri mu ruhongore uramuze ivyumbarira aho waza wazanya zingahe
mukaza urabona ko ndakugabiye ngiyi
ubu rero ujyanye uko bukwe ijya nka siyo yazazanye ntiyayikuye kwa se ubu rero nije ndakugabiye
uze kwicira ibiti wegeranye kukagoroba ndaza kuraba ndakwereka ikibanza aho uzokubaka
yego vuma ndondera n'abakozi bamfasha kubica
nze sange wabyegeranije
yego nta kibazo no kumurakoze
ubu nta mwanya vise ni kumurango wuko nokwereka aho ubaka ndaza kuza kumugoroba
nuko rinda kuri ubwaje
nawo mukecuru
biramusha
ndabe icyo azongira
azogirika
aha ni mu rugo rwanje
ubwo arakuganza
nawe rero ashaka kwiganza ko ntagaba arazogenda kwase
kwase
eh
yego murakoze
yego sha
yego
aho sha ukamurinda bega gutera ubwoba bari cyakugira
nawe bwarumye buratuma irizuba wani keri bwa babwumye
Ibyo ni byo kiri.
Narinzi
ko wahishije nk'ikanrya.
None rero urumva harengeranye rero guteka.
Yeah.
Harengeranye.
Je kuri jemba ntaharengeranye.
Nako no munsi waho mbona uje utaborewe. Ngira ngo twoyaga tugahuza.
Hari umunsi tudahuza.
Oya hari gihuza wazimye ugacutangura kundandagura.
Ubwo wese nakubwiye ko baguhaye umuti.
Jewe.
Eh.
Uwo muti ntagwaye.
Gendura mutayi wawe atakurikirana n'igitungo na kimwe muga gendura bamugabiye inka gendura bihajya mu nzi wabo
mugana urantwenza nemwe ni wacu yamuhaye inka gute kandi atari muhira
wenda kubwira nibujya rewe baragukenyereye ukambwira ngo ni by'abagore none bwo nanu byiboneye namamvu ko kamenga se wandi kona bari
genda buhoro buhoro shajya ngenze buhoro yashitsi yashaka
yashitsi yashaka uragoma gukonyene ngo ngenze buhoro yashitsi yashaka uragumukonyene
je ndakubwiye inkimwe yo bivuyemo sokuvuga ko zihize kandi noneho nimba muhaye imwe zijya zisigaye ushobora gusanga nzo cha ntwara zose
none gende uzizane none zishira ha munzu
je ndakubwiye ko ngenze buhoro yashitsi yashaka kandi rero ndagusabye nusubire niko urashobora kumpakara hako kukakano ukankankamira nkumenga n'umwana uri kurabarira umbwiye buhoro buhoro sinokumva rero n'amajwi ifise uraze ko muri no misi wasaze urabona kwanza nibwo bwari bwa urarya
namamvuga ngo nsubire
reka nigire kwiryamira
ara ko haye jondama kare ababyeyi bahabona sha
ari gukora nari inkoze
yeye
basha macupa ngahe ane
none se ndakubona wowe regwaho yewe wowe regwaho se nje ndakwitahane
yego ndabitsi ari kwa mugabo imvura iri kiragwa ihafi turaza hano
none hari icyo turaye hano ninakabare natwereka aho tubijya none twoyitamo
yakuyitamo ntibikunda
aha
hagiye icyo ndagushimira niko wama umvuna kanyota ukamvuna n'inzara wenda kwemera
erega mukazana ndagukunda
urankunda nyine
agiye ndakubwiye nti mukaza ukangamburukira nicyo ushaka cyose nzokiguha none niho nako twicarana
ahubwo
bona hari cyo nonekara none
none no kwankira iki niba bavuze ati banga n'umutima ibanga n'umutima biragendana n'ibyi wanje na wewe gusa nta muntu azodukira mu data na
yego
gusa nta munyagahinga arabimenye
mukaza wowe ndagukunda nicyo gituma nakubwiye nti wewe ungamburuki ntuzoronka byose
aragamubwira mukazana mugahinga abantu bumva turi kumwe turi babiri umbwira uti mugenzi wanjye
reka ntihaze hagiye babyumva cyane bo byumva
reka niko yanasomye reka mvuge
nayo wihinde
wihinde
ntasobwa n'umugani
nzagukunda gusumba ibyo muhungu wawe kujya wambwiye igihe kiraho ngo ndakwise kuri papa uyibuka ko yaciyumbwira ati so urazi wamusize so waciye inyubahura ubu rero narubahutse twaratinyukanye jewe nawe ubu uranzi ndakuzi uri mugenzi wanje nanje ndi mugenzi wawe aha bavuga ngo ni wowe wabivuze ngo ibanga n'umutima biragendana ikibi niki aka
anje nyuko bukwe yama yantu sanyito anyidogera ngo ntahantevye ngo raho ndayimugahinga
nanje
ngaca ninumira sindamwishura
none mutamara gucura
ndareka kavuga bigacinyuma ya matwi ngaho
mbega ko wamuzanye niwe yakuzanye reka dusangire tujye twese ha ariko gamuta hari ikintu none nashatse kukubwira mugareka ndakikubwira uno munsi burya hari icyahindutse yego mu mubiri n'ukuri ndafise inda n'ukuri ndafise inda none niko ndiyumvira nti nzayikuze ndakubwiye ndayikure kuko urumva nkamwe babimenye yuko ari iwawe
oya ntuhirahire ntuhirahire namba
ewe utamiye ntatamure aba yaratamitswe umve rero ndakubwire rero ujya mugabo wawe uzo mubwira uterega burya wagiye nasamye uti mugabo irabanza iragenda uti hama ndayigaruza uti iragaruka uti rero ndafise inda none ivyo azobihinyura erega ntazomenya yuko mpora ntemberera iwawe
kandi tabyo nigeze ndamubwira yuko nigeze gusama ngo ndigende
uzoshinga ikinyo ku kini mu kubivuga
mukaga mugenzi wanjye umvise ibyo ndakubwiye ko ntubimetse ubu naho rero ko ubyemeye kuzomfasha icyo kinyoma ndashaka kukubwira ko nkeneye agatelefone ubona jewe mfise agatelefone bitokuryohera
none yewe wewe narinze ndaguha inka ubwo sinakubwiye ko ataco nzokwima mu byo uzokeneye narinze ndaguha inka telefone niyo wobura niyo nokwima
ndakwemera mutama wanjye umugenzi wanjye ndakwemera wewe
ega mugabo bugira kundana
nkundana gute
harakundana cyane umeze nka so wawe kwe
ehe nene nawe hora kugurisha
uzina makuru rero ega je nahararuguru
uri wasubiye kuduga utambariga sha
njyo inyuma hajye ntumiye narasubiyeyo naduze kubera bace bampa ubutumwa bambyaye ko umubyeyi wanjagwaye kwa lembye bica bisaba ruko rero ncangenda vuba bwango nirewe ndabimenyesha abandi bagenzi no bamfise
none wasanze bakomeye cyane wasanze bameze gute
emyo baraho mbere so wawe n'umukazana urukundo bafitaniye gadi wangu harakunda nakwiye urya mutara kuza ubwenge akanyama urya mu damo ntakabura emwe no mukabare bahora bata urumva ko ari sa
oya murazi ndakubwiye dawe rero shasi no kwidog rega niwe yampaye itike ryo kuzino hama none wumva ari umukazana wiwe wumva yoreka kumuha mu gihe atacyo ndaronka ngo ndungike rega ni umukazana wiwe
aho mama mugarera wewe naho uguma uvuga ngo burya ntuherukayo uraherukayo aburya nawe ntuherukayo
jewe
nturinde ubinyagiriza jengo sinakubwiye na waragiye utambariye
aya
yego
reka ndakubwiye ye kuvanje ntakubeshe maze umwaka n'ukwezi
uri ino
sindasubira ruguru jewe
none ijya nka yabirira muhiri wawe mu rugi wawe byagenze gute ehe inka oho urya mugore urya mugore wawe ko afise inda wavumbwira nka umera nka babandi ngo naye murungike muri message ehe ho yigirisha
mugore wanjye afise
emwe mbere ubu nimvuka
inda
neza
jewe maze umwaka n'ukwezi je ntaduga ruguru none ngo cyumbwire yuko yavuye yakoretse iva mu ijuru yaje mu muyaga uwumbwe ko yavuye
nanje nivyo bintangaje none nuvutse kudaherukayo
jewe maze umwaka n'ukwezi je ntaduga ruguru ivyumbwiye je binteye amakenga
uragaba
inda none wende kugiye nti maze umwaka n'ukwezi
amafaranga ndonka naho noba ndungika jewe nta amafaranga yo kugura inka noba ndamurungikira ukarungika n'impene zibiri ntayo ndamurungikira ngo
ukarungika maro ukacurungikana ninda ivyo mva biba
kwadi we we mbere siwe natu none mumurage muri bijyana kurungikanye hari nda yari irimo
none buho yagiye
ahubwo uraraba neza
umugore araho yagiye ntavayo ninka ziraho numuhunga araho bashe yahora zindukana ubwatsi none uno mose se byamugoye nzi atahura gambara
Ya. Eda.
Sabwe.
Mahoro.
Mahoro.
Ibyo nibyo wabyutse. Mbega mawe ari hihe. Noe mawe nibyo ntiyari kubikora.
Nyoko wawe yavyutse agenda mu gitondo. Ariko namurindiriye ntaragaruka. Nireka mbe ndavyikorera.
Ugabo dawe. Ujya kwe ahubwo mbere. Yega den ndafise jambo rinzanye na nje kukubaza. Kandi wowe ujya waramenyereye kandi waranyifatiye.
Banzu genu nzandiru bwatsi ivyo vyamajambo mbaza uraza kuyambaza hanyuma mugabo inka zitariko ziromanga nkuko
Erika kubuzana zivyonanirana mugabo hamwe namwe nimwe muteranisha none dawe tutabeshanye aho nagiriye ngaha ngakoboka n'ubuhanza bukamyoka nikorera imiganda y'ubwatsi amavideo y'amazi nirwa ndavoma izo nka atako ntakora mu kuzita Aiko kadawu kubahuka ugacufacu kagabira inka mwene wacu ata kintu nakimazikorera atana kimakora ikigaba nka kirya yega naho ari bujumbura wayishize muhiruka uyu mugore wiwe wayigabiye mwene wacu
none iryo niryo jambo ryari likuzanye ngo mvise ngo amajambo nje kukubwira
ama ngo nze nikoreye ubwatsi ngo ba nikoreye ubwatsi kugera ryari
mbega matea yuzuzanye muganda Iyo jambo ryakunyaga kuvuga urumva nyene ziriko zirabira kubera inzara
kuvaho nakoreye nturashima
umve ndakubwire yoe ngabiro nshaka nawe ni witonda nzokugabira muga witonze ico nico cyakuzanye
ubugada waho nakoreye
urafize amajambo zakumbwira noneho rero urabitovye urabitovye ziri ubusa muga uriko urarondera maka ugabigwa Ningizo ntiwumva ayo ziriko
zira. Nuno jawa imuhereye iki? Muhamagare nabaze kwahira. Ndakubwira uti kubisa gashi. Ngurabe neza. Tuzobisubira mu kosho kubyemera ko no ruhira ubusa. Kandi nkano ziko nuko rutwe je no rumena. Jatsi.
Leka kwihendera hiyo. Wawe untera ubwoba. Ngo womena umutwe.
Nenaho rero.
Ivyo ni ndabikubwiye. Ntabwo ubuntera. Jewe singangwa n'amahenehene impene zatashe uri bagiye ko ndiso yakuvyaye
niyo mana ugira yaba ntakubaha njega nduhira ubusa ufata inka ugabira umuntu kavuga habyo gutyo
sangwa ije cyakuzanye mva hejuru
ye
ngabira uwo nshaka inka ziracariho niwa ngamburukira nzokugabira mugabo utagize amanyama nkaha
ngamburuke gusumba ibyo nahora nkora nanje kwari uguko Sina sura kuzana n'umuganda numwe namaze duhoruza kuyivomera uzihe hanyuma iki igikwirikira urahamagara uwo wagabiye nabazorore niyo akora nk'ibyo amaze gukora azoba ari umugabo
Ned
sa
Uringa.
Ni wewe. Karibu.
Nenga haruka. Kaho karinde.
Ugurura.
abantu bariko baravuga bakiye banuma nabasuma nibiki
buguru
oya ge we mata we mata we mata yo nabara
da
nabara nabara oya da amu bari gukora iki kada
yewe
Ira,
but yeah, I'm going to get it.
Oh, yeah,
you're going to get it. What's the
name of
the Kurimahin? Come, Harry. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
ariko gantuze we sinakubariye ndibujya nawe ndimise yigisuma ndiraharuye none ntubona muri yo nzu y'abana bawe wari kuyikora mwiki gawe ndiyamwe twatulindira ijoro ryawe gicuku cyanishe ngabeshira abantu ngo baguye mu bakugirira nabe waburi kwiba
No,
I'm going to go to the house. Mwariko mukora iki mbaho munza
None mutama ntumye ibintu akeneye kuza kuntuma ibyo ndamukorera no cyandega kubikora erega n'umuvyeyi yarambyaye
eh mukugutuma ibintu mwagacha mwugara imijyango
none ko yaraje kuntuma ibikorwa na cyandega kubikora
yaje kugutuma ibikorwa
ne erega ni data buko ntegerezwa kumusonera
eh mugacha mwiyugarana
nka mugamburukira
none
ibyo bikorwa
ibyo bikorwa
eh
urugi nirwo guyugaye
ibyo bikorwa yagutuma yabikubwira yabikubwiriya ngaha aha mu gutwo ntibyari kujya ukabyumva
yemwe mugomba kumara amazi ntimwo bigeza ngaho
tubigeze ngaho ahubwo nuko gushengeza uragafuta baye dawe
ndabahaye igifuka munwa
uragafana igifuka munwa ku muzwe ivyo ninde yobirekera ngaho nuko gushengeza nta nisoni uragafuta baye dawe ico ki Fabu going on Mugore combining meta, who got a Kubunda with an
adult. I
need some gira.
I did tweet you coming
up. Eh, and I'm going
to have to have me.
Bakavim gear, Barabim gear, big
hurry.
If you ask it, why would I just could have you one age?
Matia. Urakora impuzu umugore atari gwe bigamati.
Uwo ni umugore wawe gada. Wo ni wapfuye umuti.
Ubenga. Wo mauka kutikura mukazana. Wo ni wasa.
Uka kumukazana.
Da, nibigaragara. Ugafata, ukafata inka, ukagabira mukazana. Muramwanje, namwe ni wacu atari muhira. Jeje nyene ndanzahirira nakobotsa ubuhanza. Atayuramba. Aha ikinyama ntigikubitiwa hakubuye. Mwene wacu. Fatengi, to Giri.
Oh, ya Nukumashenget. Nukumashenget, and have to know the
character.
Ronda Baru Tung, Babi Jim.
To Gramahot, Yamonu Tungan. A Halero, Kurumosi, Mukovena, coming, but we two. Kujya muri tungane
Ibanu zawe twaraza bwiriti. Uja muri tungana. Uwa itwaliye so wawe.
Ego.
Uja muri tungana. Ikuso wawe ari we kwereye umugore.
Ego.
Uja muri tungana. Agiye kumugukwera uja muri tungane. Harageze igihe uja muri tungane uragenda gupagasa. Uja muri tungana. Uja harageze ikintu babagenzi. Cyozambira yuko utigaje atayinjiriye umugenzi wanje. Icyo kujya mu itoto utigaje ari yamunkwereye. Ni kujya mu itungana. Cyinza bari bashya ntereye yewe. Ndishaka umufasho ni wanje. Ko ndate yamushimye ari yamunkwereye. Uti ngoma amushikire uja mu itoto jewe. Ndi nakamenye. Kizi ngifasuye ko ni kwikiriwa hamwe. Uja mu itungane. Cyo kwageze kwaheje amahoro. Ari mu nshama kewe nakamenye. Mbaro zawe twazumvira iki? Munjama kerero ntahe yabashya ntive kuvyihweza mukanya bagushikiriza ijambo ubutungane bwize
mukoze
nawe uja muri tungane wa mugabo na kamuni uja muri tungane uti bashya ntahe jiwe uti umuhungu wanje ari karandenganya tujye no kwikibasha kuno hindukira ushira mukwera umugenzi bizobana Uchunguzi yamu tuto chini ndukire, uchinda musambuzi. Utoshe nhago ngura kui mungu wanji. Utimbe mnyu hagire. Utelekana yambi kibara. Nukuzi yamu ni tungani. Sawa kujua hisa mahol. Mababu la nini? Atuwe mutora muro. Tuwe kuhu zimbora nuzani. Nukuzi yamu ni tungani. Mungia makereero. Na kameni. Njigo zako fata. Njigo tuko afasi. Uza kumi mune zera. Arashi murubani. Uza huga na we. Agaye ubutungane buruguruye tugira amahoro
eh tugira amahoro ku byukuri nakamenye nkuko umushinga ntaye mugenzanga yagiye kubishikiriza ibyo wiganye yabisubiyemo nakamuna nkuko byumvise ibyo wiganye bose babyumvise
n'umuhungu wanjye yambika ibara
umbere ndakubwire iyo ndafise umwana azovukamo azoca yitwa murumuna we ako nakamara amaza nakamuna ubu rero wahora urumushinga ntahe ubu rero twebwe iwacu twasanze urubanza twe tutarushoboye urubanza n'ugwa sentare nakamenye
sabwe
turaguhaye uruhusha arejo ari hijya yejo ugende witure sentare kuko ibintu byanyu niyo bishobora ibumvikanisha ibahukanisha kwegwe ntangorane gabundi birateye isoni bacumugani ngo umutsaza w'ingwe ahera amenyo ntahera bero